kwa shushi yedile kama mani kuyo salamine. Shukwate mkwa shushi yedile kama mani kuyo salamine. Aye. Angami mkwa yuri yedile kama mani vayo siyamine. Abafane mkwa boba yedile kama mani vayo siyamine.
Push.